Nyakwara Mumogi, thiedho tuo kansa mar thuno en achiel kuom okenge ma thoth jotuo no dwaro loyo. Thiethni kinde mamoko ting'o ng'ado oko thuno makelo mbala kendo paro mathoth ne mine. Kata kamano, chenro mar bero kendo miyo mine gi thuno machielo osekelo geno mathoth ne mine makamagi. Watwa kod moko kuom mine mosego lwenj kansa mar thuno kokikelonwa kod Millicent Adhiambo.
Kansa mar thuno ma en midhiero maduong' e kind oganda ka kwan mamalo mag joma mine gamo tuoni higa ka higa. Kata kamano, thoth joma tuoni osejuko chuno mondo dang' oko thundegi. Ondamo mathothne weyo minegi gi midhiero mar paro, gino mamiyo thothgi chayore giwegi. Ma en ranyisi ma wayudo kuom sigand mine adek kamoting'o Margaret Wanjiru, Scholastica Ndung'u kod Nana Kilemi, maduto osekaloe okenge mag thiedho tuo mar kansa mar thuno. E gweng' moting'ang'a e kaunti ma Kiambu, wayudo Margaret Wanjiru ma en min nyathi achiel. Wanjiru ma osechango kowuok e tuo kansa obedo e kom kendo yweyo. Wanjiru ma sani jahigni 21 ne oyud gi kansa mar thuno e dwe mar adek 1993 kuma ne ochako chenro mar thieth dwe achiel bang'e. Kata obedo ni yor thieth mar loso thuno e yor bero mar dusruok moyang kaka breast reconstruction surgery gi dho ngere nodonjo, ne ok odhi gi bero no nyime nikech noluoro rem machielo. Nengo gi ting' mar thiedhno bende ne ohewe.
Wakati breast reconstruction iliingia Kenya, daktari alikuwa ananiambia niende nifanyiwe hiyo reconstruction, na mi nikakataa, nikasema wacha nikae tu hivyo. Na by then nilikuwa 40, sasa naanza uzee unaanza kuingia. Unaona sasa nikianza kusumbua mwili, nikaona ni mbaya, wacha nikae tu hivyo na nikubali. Ukikubali unaishi vile umekubali kukaa.
Bedo ni ento, neoko dhi nyime kod bero no, niket ike neoseniang. Oji womine matindo, mosekalo emidhiero makama, mondo iyo rwak paro, mar bedo gituno molosi. Kowacho ni ma nyalo duogo negi chia mar ngima kendo konyogi e kalo e midhiero mar akweda mowacho ni ne okaloe kuom higni 30 mokalo. Owacho ni oganda ne ok orwako jotuo kansa ka bende ni ng'adone bura e yo ma ok odhi kare.
Counseling ilinisaidia sana, hata ikiwa kulikuwa na stigma kubwa, kwa sababu daktari, mkiongea na daktari anakwambia unaishi, ukipita tu watu wanakwambia yule hana matiti moja, na hiyo inakuudhi. Unaona sasa unakuwa na adui wengi sana, wale wanakusengenya na kukuambia saa yote watakufa. But nilikuwa na ansa yao, nilikuwa nikisema ukiniambia nitakufa, na mimi nakwambia hata wewe utakufa na hujui ni nini itakukula.
Scholastica Ndung'u majaigni 40 kendo mi nyithindo ariyo nobedo kod buok bang' kanoyude gi kansa mar thuno e dwe mar apar 2022.
So the time that they told me immediately, scholar, unfortunately you have cancer. The statement the doctor told me, it shocked me. I felt like something burning has turned in my heart, in my whole body. The news was so frustrating me, but I took up faith and I believed in God.
Scholar thunde ne ok ong'adi, nogolne mana growth mane odongo e thunde ma korka cham mane nigi hormones makelo kansa, kendo ne omor kalure ni paro nenege kako dwa bedo maonge gi thunde ne duto.
I went through something called lumpectomy. Lumpectomy, it is where they remove the lump. The lump was on the lower side of the breast. They removed it. I was now left with one small and the other one is on its normal size.
Scholastica modak Isilia i Nairobi, yango gimamiyo dini ochune mondo yier bedo gi thuno molosi kokalo kuom bero mar breast reconstruction surgery.
As I continued with the treatment and the diet and the normal living, I found it's now started growing and it became the same size with the other one. But if it had not grown to be the other level, on the same level with the other one, yes, I could have thought of mastectomy because I would not feel complete as a woman without breast.
Komachielo, wayudo Nana Kilemi majegni 40 kod ariyo min nyithindo abich mane okalo e kit thieth mar loso thuno ka ichomo kodang ring'o kigolo e fun machielo ne udegi tuo mar kansa kidieny mar adek si ega 2022. Gino mane omiye dang'ni mapek mar paro kopenjore kako daro dak maonge thuno achiel kod kaka obro nyalo nengo mar thiedho kendo rito tuo mar kansa.
I was very, very devastated. Actually, devastated is understatement. And then I have young kids, and I'm the only parent who is with them.
Bang ne golo kothundi achiel makor kachwich. E od thieth maduong' ma Kenyatta University, Teaching Referral and Research Hospital, paro mar bedo gi thuno achiel nochako chande, kako dwa wuotho e dier oganda, kendo kaka ne obiro romo lepe.
Almost 1.5 years I was without my right breast. It is not easy. You know, you put on your dress and you're like, no, what is this? You know, your body is not balancing. And by the way, that thing, sometimes it can totally lower your self-esteem. Actually, 3 quarters of my men said ran away. And it is very sad.
Ekinde, manenana, kaluwa achiedh nade makama pile ka pile. Emalak techege. Nomiye paro mar thieth mar loso thunde mane odang'no kokalo kuom bero mar breast reconstruction surgery. Kata obedo ni bero mar dusruok koloso thunde mane otimne Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital ne omiye rem mokalo machal kod gima dho swayo wacho ni urembo ni garama. Duoko mane oyudo tok chango koro miye mor okinyi godhiambo.
Yes, it was painful. I was almost bedridden there for a month. It was open. But every day I wake up, shower, and put on my clothes the way I want. I have a choice of putting on anything I want. I was given a new body before the Fikem Biguni. New, good, perfect. I love it. I encourage them, do this. It is your body. Man, who doesn't want to have a good body?
E kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, waromo gi Laktar JP Ogalo, motelo ne chenro mag bero kata plastic surgery gi dho ngere. Wacho ni od thiedhno timo bero makamago mag loso thuno ne ji 15 higa ka higa kendo gikuongo gipimo jatuo korka giloso ne thuno madojo kod del kata ngima ng'ato.
And there are very various elements of informed consent that are very important for the patient to understand. So one is they need to understand their diagnosis and they need to understand fully the procedure that they're about to undergo and the possible risks and complications and the possible benefits of the procedure. Comfort is important once you've undergone surgery, so pain management, to make sure that their recovery process is as smooth and as short.
Emmanuel Dr. Sarah Kemunto, Mabende Enjalon, Ebero Makamano Edu Thiedhno, Leroni Bero Nober, Nikech, okonye duogo chia, maringi majatuo, ainyato joma mine.
It's an honor to serve as a plastic surgeon, first of all. And also just an honor to be able to give a patient a better quality of life. I would say 98-99% are extremely happy with the results. They're able to go back to work. They're able to regain their confidence.
E kinderi manitie, medruoke kwanjo tuo mag kansa, Jacombo Markaro Thieth ma Kenyatta University, Teaching Referral and Research Hospital, Ngire Olive Mugenda, lero ni gin kod chenro mar gero log tich moyedhore ne timo bero no mondo konye chiwo thieth makare ne jotuo.
But we are calling it breast care center purposely because we don't want stigma. We don't want to call it breast cancer center. And every time somebody is seen going there, you know, people think they have cancer, and maybe they don't. Maybe they're just going for a checkup. I'm not saying it to be free because free is not possible. But the way they are paying chemo for us, the way they are paying the therapy for us, you know, the way they are paying those PET scans, can you please consider reconstruction of breast women?
One way to improve on that is to strengthen the national referral hospitals. You know, we have national referral hospitals, of course, KUTRH being one of them. And then in the county levels, we have level 5 hospitals.
Chendone Marwilo Kataloso Thuno, Nejo Mamine Kokalo Kumbero Mardusrok, Breast Reconstruction Surgery, Enda Nisima Kende Manyiso, Luenmo Ganda Inyato Jomamine, Kalo Enikech Tuo Mar Kansa, Enuoth, Mopongidang Ni Marparo, Kachel Kodrem Mapek, Katakamano Oke Logeno, Kakasigan Margaret Wanjiru, Scholastic Andungu, Kod Nana Kilemi, Nyisowa, Ni Enuoth, Mopongimi Dhiro, Katakamano, Dano Ni Kod Nyalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. En ripot mabende chiwo nonro matut kata wach matut ahinya ne jogo maok ong'e ler kaluwore koda chenro kata weche mag kansa mar